Ndiyo mbora ine nandisuka mtimamo ife tonse tiamike Mungu yo ife tonse Amike Mungu yo ife tonse.